Ingakona namanje, even now, even our days, even now, sisene problem yokuthi abantu bamunderstand uJesu ukuthi ubani. Hallelujah. Abanye bayamazi, abanye bamlengisa ngisho ifubeni, but abamazi ukuthi ubani. Ngoba uyimfihlakalo uJesu. Owalabo abahungry, abalambele ukumazi. Ngoba kusiye wanombani bazalwane. Ngiyangizwa bazalwane. Yena uJesu wanombani. Ngithi bazalwane. Wafela bonke wanombani uJesu. But abamtholayo nabamaziyo yilabo abamfunayo. Yingakho ethi ngifuneni, mfuneni njani bazalwane esenokutholakala. Ngiyangizwa bancwele. So uJesu owethu sonke, but noma kowethu sonke, laba bamfunayo yiba bamtholayo. Ngoba uJesu uyafuna ukufunwa. Akwanele ukuthi unayo bamukele, but fana umfuno uyacingwa. Ngoba ufihlakele, khona into efihlwe kuye. Uyabona uma ngabe usumtholile kahle, wamunderstanda kahle, kushintsha impilo yakho, kushintsha ukukhuluma, kushintsha ukwenza. Ngoba manje usuke ileveli yokuthi kunento osoyitholile ngoJesu. Lo wesifazane owayekade ethanda abantu besilisa, owayene-appetite yabantu besilisa, uma ngabe ehlangana noJesu, into ayenza ukuthi ayeke yonke into ayenzayo, alahle nembiza eyithwele, abuyele emuva, ayambe memeza ethi, wozani nibone ongitshene konke, ngenxa yokuthi wayesemtholile uJesu. Ngoba uma ngabe usumtholile uJesu, kuba nezinto ezishintshayo. Ungaboni into singashintshi nje, kunenkinga okwakamtholi yena. You still need to go more deeper. Ngoba lithi iBhayibheli nabo bakhuluma nalo wesifazane. Uma bekhuluma nalo wesifazane, uthi conversation yabo iqala ngokuthi uthi awungiphuzisa amanzi. Uthi lo munye ayibonana nomJuda nomSamariya kudlelana. Ayaqhubeka i-conversation. UJesu yazi ukuba bowazi amanzi ubuzuwacela kimi. Ngoba ophuza lawa amanzi ku-akhobhoza ngaphakathi. Na uyaqala lokuthi kanti ubani lo ngikhuluma naye ngempela. Uyajika uthi hayi bo, kanti wena ubani wena kahlehle. Ngoba ukhona yena esimlindele ukuthi uzoza. Mina lo mthombo engikha kuwona, umthombo lo womkhulu bethu. Wena wangitshela lo mthombo omkhulu bethu wena ungaphezulu, kanti ubani wena? Yabo manje shuthi ngamanye amazwi lo wesifazane uyaqala, uyadiphu manje uyamfuna. Akanelisekanga uma ngabe emtshela ukuthi wena nalo myeni wakho othi unaye akusiyena owakho, wayeshema lapho. Ngoba iproblemu yamaKrestu leyo, make bamukele uJesu base beyama, kanti ngesikhathi uma mukele fana umfune-ke manje. Uyafuna uJesu makholo. Ingakho sinenkinga nje engathi ezweni izwe li upside down ukuthi we are lazy to seek God. We are lazy to seek Jesus. Wathi samthola, samtholisisa, sambambisisa. Asinyakaziswa yilutho. Ungabona abantu benyakaziswa izinto ukuthi abakamthola, abakafiki kuyena. Yabona seke bafike kuye. Yabona uPetro banele bafike kuye bambamba. UPetro wakwaphika uJesu 3 times. Kodwa kuthele sefike khona esembambisisile, esemaze, sembonile uthi ubani. Uyena uPetro esimzwe khuluma ethi, uPetro ningangibetheli, ningibhekise phezulu kodwa ngibhekiseni phansi. Wa usefike kwi-level yokumbamba. Ya uJesu yafuna. Now it says that so good to see, but not just one, not the salvation only. To born again. That's one of the reasons, but in likely and I'm shy. Now the reason why we need Jesus is to know the truth. There is no truth without Jesus. But there is no truth without Jesus. That's why we need Jesus more than before, so that we can able to know the truth. Because Jesus is the truth. Now, let the Bible us fund the con. John chapter 1 verse 17. John lo umbulu Jesus. Ngoba uma ngabufunda ama gospel lawa e New Testament. Uqala ku Matthew, uze kuLuka, uze kuMark, uze kuLuka, uze kuJohane. Bonke laba bantu bayamchaza uJesu. Abekho wrong nabo, bamchaza ngendlela abamfune ngayo. UJesu abambonanga ngendlela eyodwa. NoLuka wambona ngendlela yakhe. Wathi uLuka, no, this is just the Son of Man. Bonke bayazama baya ngakhona. Uthi no is the Son of Man. Na umbona njenge Son of Man. Manje ngendodana nani bazalwane? Njengendodana yomuntu. Angithi uJesu uhlikile wabo umuntu ebantwini. Wakha phakathi kwabantu. Waba ihlumele kaJesu. Impande kaDavide. Wazophuma esiswini sika Maria. Ezalwa uMaria noJoseph. Manje nami embuka, umbuka ngendlela ambuka ngayo. Uthi no is the Son of Man. But ethi Bible tema kufiwa uJohane. Kwathiwa Johane awuze neyakho manje revelation ubani lona. Ayi, wavele waphuma eceleni uJohane. Mekala nje kuJohane chapter 1. Wavele wakhuluma into ehlukile nebhalwe uMathew kuchapter 1 nebhalwe uMark kuchapter 1 nebhalwe uLuke kuchapter 1. Wavele washuka yena uJohane wayobhala uGenesis chapter 1 kuNew Testament. Waqala manje wabayeka laba beNew Testament ngoba bambone kwiNew Testament bambone ingane kaMaria bambone i Son of Man. Wathi hayi, khona into engiyibona eningayiboni. Noma ningathwa indodana kaDavide noma bangathwa ihlumela likaJesu bakhalile obhathi mewu bathi Jesu indodana kaDavide ngihawukele wabalalela. But mesefika uJohane uthi uJohane hayi bazalwane, khona into eningayibona ke sibuyeleni back entsimini yase-Eden kuGenesis chapter 1. Uthi lo ulizwi wayekhona umhlaba ungakasekelwa konke kwavela ngayo. Kanti ubani uJesu? Jesus is not just Jesus. Jesus is God himself.